Oh, my God. Kumanya, baya ya kumanya, kumanya dawe.